si chomuru nike na wala singine oye ukitaka kufurahi kila Jumamosi chomuru nike na wala singine oye
asiwa
Ayo,
come on, young.